I was busy as fuck. Shit. Oh, Meggie. Okay, yeah. Anyway, so my nigga, I'm like, nigga, yo, I'm gonna smash tonight. You know what I'm saying? I'm like, yo, where the fuck you at, dog?
Hey, ungalingi. Yabona ke manje ngifuna ke manje. Ngithe mina ngizofika in 5 minutes. It's 5.5 minutes, man. You late of all this. Bese baphinda ushaya imoto yami. Imoto yami le, akusi imoto yakho. Asishare le moto. Imoto yami, uzoshaya imoto yami wena. Maqala ungena lana ukhuluma, khuluma lesilungu sakho saphesheya engasizwa mina. Bathi host. Yeah, uthanda ama host. Kunama host la ubuya khona. Mina ngilinde la, ngilinde wena. Uthi fuck emoteni yami. Uthi fuck. Ungazothi fuck la emoteni yami. Hey, akusi wanyoko la. Ungazothi fuck emoteni yami wena. Hey, uyangifuna kahle kahle. Yazini phuma. Phuma.
But you already started the trip.
Phuma. Yekuthi phuma. Sunenyo.